iyo leta niyaba izozifatiye ku kuri kuri amatora yabaye itariki 29 mu kwezi kwa gatandatu ni tariki 21 mu kwezi kwindwi iyo leta ntishoboka ntishoboka na gatoya ariko niyaba ari leta izifatiye ku byari bihari ku kiringo nkunzi zari mu gushika itariki 26 kwezi kumunani iyo leta irashoboka kuko haba hari nk'amatati misi yose mu gihugu atari ngaha mu Burundi honyene y'amatora meza adashoboka bama bavuga icyo bita kwigiza y'amatora abatwara baguma batwara amatora akayigezayo amatora ashobora kwigizayo ukwezi kumwe amezi abiri amezi atanu amezi atandatu byarashitse naho amatora mu bihugu bimwe yongiza mu mwaka wose kubera ingorane uremewe bw'ingorane buhari muri uko kwigizayo turemeza nunda ndemeza jewe ku ruhande rwanje ko Nkurunziza twigije akemera twigizayo yo bandanya twara n'inzego zari zihari zikabandanya zitwara hanyuma gushikaho twumvikana gukura kw'amatati yose ingorane zose zibangamiye igihugu zanka kw'amatora yoba meza iba amatora meza tukazikuraho abavuga ko hari abantu hari bafise ibigwanisho naho bavuga ni biriho imbonera ko zifise ibigwanisho n'abandi bandi bamwe baravuga ngo bazana ibigwanisho ibyo byose tukabanza tukabikora mu nzira kuko nubwo amatora ibigwanisho bimwe biravuga abantu bavuga ngo bazorasana abo bose bahunze bagatahuka nako n'imigambwe bavuga ko yacitse umwe ubunyenywe igasubira hamwe uwo mwanya ukaboneka n'ibintu bito cyane ibintu bishobora gukoreka imitima y'abarundi ikaja hamwe hanyuma tukaja mu matora hanyuma Nkurunziza twasunitse icyo kiringo ciwe agatwara hanyuma hageze ntihitoze kuko itegeko ibwirizwa nshinga ntimwemerera na masezerano ya Arusha ntimwemerera Uburundi buzogwa mu ngorane niyabandanya ahubwo ntibaguma bahagaze kuri ayo matora Uburundi ntimwumvaga mu ngorane ntamwumva ibi ngo burashikira Uburundi mbega iyo wumvise abantu benshi mu gihugu bavuga ati ayo matora agenze nabi abaje kuyarorera bose bakavuga ati aya matora sinsa amatora ni inkinamico amakungu abahora badufasha bose bakavuga ati twe tuhagaritse n'imfashanyo ati nako tugiye nako no kurondera no kurondera abantu bari muri ibyo cyane babikazemo kugira tubafatire ibihano none iyo ntwari zotwara gute muri Burundi bwacu bukenye Burundi bwa masikini byogenda gute ejo natashobora guhemba abakozi ngo ahemba abapolisi ahemba abasoda ejo natashobora kuronka amafaranga yo gukoresha ibyatunganirwa kuba ngombwa mu Burundi amashanyarazi aya matara amashanyarazi akazima nitironke no kujyo dushobora gukora n'imyavu ngaha mu Burundi mu bisagara n'ahandi wumva ko icyo gihugu izoguma igihugu impera n'impera ukazo yasubiramo ibyiza rero nuko twe yasubiramo tubiganiriye iyo mvuze yuko mu Burundi ngaha kubera igipolisi n'igisoda cyacanywemo hariho abasoda bagenda bahunga inkoho birwa bariba zijahe yumva yubunye abantu kumwe mu 1945 abantu baza bagura inkoho kugira ngo birarire batakizeye inzego z'umutekano abantu bahunga mu gisagara gendura aba basore bose baragiye batsuguma hanze gutyo ingwani irashobora gutera ngaha mu Burundi je nta ngwani washigikiye ariko ibyo nimwe nabonye ibintu n'ibindi kuva kera kuko byagiye biragenda biraboneka neza ku ngaha hari inturekanyinshi igiye kudushikira.